twebwe abari muri association turaja hamwe umwe wese agatanga ica fise hama hariho nabandi bantu nkuko nagumye ndabigaruka ko bo kuma mbuga ngurukana bumenya ama réseaux sociaux badushigikira bashigikira kino gikogwa mbonereho nakaryo ko kubashimira umwe wese yakoze ahashoboye mu kugira tunezereza ababana nukuri ababana nkuko muzobibereka bararyohewe barahimbawe kubona bagomba basubire kurya umuceri kuba bagombe banwa amata
mbehaje nta muceri bahora
oya bahora bafungura bafungura kenshi ibi ubugari hamwe n'ibiharaga umuceri baruronka gake gake rumva byabanezerewe bano kubona bagombe basubire kuronka umuceri ikirenge ico ni kubona hari babona abandi bantu babiyumvira ko ntibabazi niturabo mu muryango wabo ariko bakabona turi avuye ubujumbura turaje ngai ingozi kubagarukira nivyo byabateye umunezero nkuko muzobibereka mu kwezi kw'icumi umwaka w'2020 twararanshije bene ibikorwa nyene twamatugira byo kwegeranya ubufasha bwo kugira tugendere abana bari mu mabohero abana bafunganywe n'abavyeyi canke abana bafitanye amatati n'ubutungano usanga nabo bari mu mabohero rero uno munsi twari twumviye ko twogendera kuko mu Burundi dufise ibyo bigo bitatu ikiri mu Ruyigi mu Rumonge no ngaha ingozi ari cyo cakira bigeme rero uburyo twashoboye kwegeranya muri uno mwanya ni uburyo budufasha budupermeta gufasha aba bakeye rero twaciye twumvira ati reka duhere kubigeme kuko aribo bakunda kugira ingorane nyinshi barakenera cotex barakenera gasabune kugira abase neza cyane TV ho
mwiza
uno munsi kwa tuzindukanye banze dusabe umwe muri mwebwe adushire maboko y'Imana turemera Imana kandi twese tubeshwaho n'Imana tukaba turiho ku bw'Imana dusabe umwe muri mwebwe adushire maboko y'Imana ama cyo tubandanya programme y'uno munsi yakoze
Nishimiye ko abanye nacu Imana duhera mu gitondo twabaturongoye mu byo twaciyemo byose data rero wakoze n'Imana turakwereka abanshitsi bacu Imana wakoze kubashikana amahoro mu nzira baciyemo Imana wakoze kubashikana batahuye n'ibiza n'ibiza n'ibindi Imana turagushimiye ko turi kumwe ngaha tuzajya abanye nacu ari bo bivugira mu izina rya tuzinze mu twizeye Amen
Abo mwaciye imanza bari ngaho
ahanini turaje ishinga no guteza imbere agateka k'abana tutibagiye gushikiriza ijwi ry'abana imbere ni muri iyo ntumbero rero mubona twashitse ngaha muri kino kigo kirerero cy'abana basanze bakurikiranwa n'ubutungane kugira ngo tuyifatikanye nabo tumve ibibabakiye ku mutima Tuongere tuyage eka mbere dusangire n'akajumbu twabatekereye. Gwaruka turashimye cyane ingene mwatwakiriye n'akanyamuneza kenshi. Kandi turahimbawe na twebwe kuba turi kumwe na mwebwe kuri uno munsi uri hejuru. Iki kigo kiri mu bigo byinshi mu Burundi. Mugabo uyu munsi twahisemo kwifatikanya na mwebwe. Iki kigo murazi ko gisanzwe kirimo abana babigeme. Rero abana babigeme ni abana bahura n'ingorane nyinshi. Ari nacyo gituma twahisemo kino kigo kugira ngo twifatikanye na mwebwe. Gwaruka tuje ngaha ahanini kugira ngo tubahumurize kuko iki kigo murimo novuga katariho iwanyu oya ejo hariho ubundi buzima bwinshi bubarindiriye nicyo gituma tuje kugira ngo tubaremeshe tongere duhanurane sivyo none umwana niwe kazoza kejo Uburundi burabarindiriye bubaziye ko vyinshi. Nicyo gituma rero tubahanuye cyane cyane ubwa mbere gukundana hagati yanyu. Sivyo none. Gukundana hagati yanyu kubaha ababarongoye hano muri kino kigo eka mbere no kubahiriza amategeko. Muri association Girijambo kibondo nabo twagendanye twaratahuye yuko mura mu gutegura kazoza kejo natwebwe dufise uruhara rukomeye cyane natwebwe turafise uruhara kugira ngo kazoza kejo kibibondo kagende neza mugabo kandi abarundi bavuga ngo utarimye nta udakoze nta kaje nico gituma ndabahanura gukora udukobwa two ngaha musanze muri kino kigo numvise musanze mutunze n'ibitungwa mu byahirire bikorana amagara meza kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo nimwashika mu miryango muzobe mumenyereye udukobwa duto duto kuko nitwe tubesejeho abantu mu gihugu rero abarundi bavuze bati uhanura wiwa amara ibinonko turabasavye turazi ko kujya mwamiza ko n'ubundi mwamize ko birashobora gushika umwe muri aba bana agashaya tizere ko muzoca inkoni ndende mugabo mukabakubitisha ngufi byashavuga umuvyeyi girirwa ntirirare rero nico gituma natwebwe muri association gira ijambo kibondo tifatikanije na mwebwe aha mubona twaje tubazaniye ubuganuke butandukanye harimo ubuganuke bugizwe n'amamatera yo kuryamako twarumvise akamo kanyu ko muri mu buzima kumbure mu bikeneye twabazaniye kandi nibifungurwa harimo umuceri ibiharage harimo mu byo twabazaniye kandi harimo n'amamesa yo kubikaranga kugira ngo iruhande y'ivyo murabona tifatikanije n'abana basanzwe bakiri batoya nabo rero twabazaniye ifu y'ubuyi biri kumwe n'amata y'abana kugira ngo amagara yabo abandanye nabo atera imbere rero rino shishiro twabazaniye turazi yuko ari ritoya mugabo nahari ritoya muri shime uko twarizanye muri kenguruke nejo nitwagira icyo turonse tuzoguma tubakubitiza hagati matongere tugaruke kubaramutsa sinorangiza rino jambo ryanje ntashimiye cyane gose vyimva mutima mwebwe murongoye kino kigo mwatwakiriye turabashimiye cyane n'abandi bazobitura ejo muzobakire nk'uko mwatugenjeje ndashimiye kandi cyane mu bo turi kumwe umukorerabushake bamuhaye chancel asanzwe ari nawe mu barongoye rino shyirahamwe ari mu bantu bitanze cyane kugira ngo uburyo buboneke kuba tuwaje ngaha ari mu bantu bitanze kugira ngo ibyo twabazaniye biboneke nico gituma nagenda abasaye nawe mu mukomera amashyi kumbure nasozera aracafata akanya kugira ngo ashobore nawe kugira impanuro abatekereye afite n'akandi kajambo abatura akabasangize ni umuntu asanzwe akunda ugwaruka cyane hamwe n'abana muri asosiyasiyo gira ijambo kibondo turitaho abana bari mu bibazo bitandukanye rimwe na rimwe tukagenda kubaraba reka mbere n'abari bakitswe n'ubukene mu byo dufise turasabikanya rero uwo mutima muzobandanye mudusengera kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo nitwadodora hirya no hino kugira ngo tubakubitireho tuzoronke byinshi kugwiza inshuro igihumbi ibyo twabazaniye no munsi nosozera rero nongera nshimira n'abatwagendanye nongera nshimira aba baje ngaha kudushigikira ngira nti nitugira amahoro urukundo iterambere kuko iterambere niryo rituranga niryo nyamukuru twifuza yuko ejo nimwava ngaha muzoba muri abigeme b'akarorero mu kibano sivyo none twifuza yuko kuko ahasihi wanyu ndabeshe ahasihi wanyu ejo muzoba muri mu buzima busanzwe sivyo none twifuza rero nimwamara gushika mu kibano ko bazovuga bati umwana yaciye muri kino kigo ni umwana mwiza umupfasoni mwiza arangwa n'ibikorwa mu kibano sivyo none muzobera akarora abandi tugira amahoro ubumwe n'iterambere na kazoza keza ku bana na cyane cyane abana basanze bakurikiranwa n'ubutungane.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Vivanye na uherere yabakunzi ba Asia Activity turabakunda. Nta bindi na mvuga murabizije muraho mumeze neza cyenda meze neza ndashimira Imana. Na Juma Jukes ameze neza. Hama nkuko mubibona. Ahantu turi neza na neza Ingozi. Ingozi hehe. Navuga gute kuri prison. Prison y'abantu babagore n'abakobwa. Navuga ibi mubona navuga gute ibi mubona ni ngabire ni don imwe mu association adeje gushiki imwe mu association adeje gu navuga gushigikira cyangwa gukingira gateka kabana ajik girijambo kibondo bazaniye navuga bigemere les filles mineures bari ngaha bafunzwe navuga uradzi yuko umuntu aterakwiza 18 ans iyo akoze ikintu novuga kitajanye n'amategeka mutsinze ntakiga umunyoro ariko hari ibigo bajanamo novuga babajanamo kugira ngo ikigo kigororero niko bacita ikigo cyo gushira kuri ndri so Juma Jukes twagiye rero kugira ngo turabe ibiko birahabera mbese cyangwa turamenya n'ikindi abo bana baba bakoze ikintu kugira umuntu arinda ajya gufungwa ivyo ni byinshi tuza kuganira. Abakunzi ba Asia Activity nkuko nari nabibabwiye mwabonye aho turi dushike rero ku mwigeme novuga ari mwiyo association girijambo kibondo ijya nari nababwiye reka tubwire icyo ajeje eske kwe ki ni byinshi tuza kuganira reka kwanza ndakuramutse
ndabaramukije nanjye
meze neza
n'amahoro
ushobora kubwira abakunzi ba Asia Activity wongere nabaramutse
jewe nitwa Chancel bamuhaye ndi umwe mu bakorerabushake mu kwitanga mu guteza imbere agateka k'abana ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi nkaba kandi ndi muri rino shyirahamwe igira ijambo kibondo
mbe uvuze umukorerabushake mu guteza imbere agateka k'abana nk'abantu badahita babitahura exactement nibiki Jean ukora kugira ngo ako gateka k'abana kagire
kugira agateka k'abana navuze yuko ndi mu bitanga mu kubahiriza agateka k'abana mu kubahiriza agateka k'abana ni mu kubakorera ibyo byose bafitiye uburenganzira kujyanwa ku ishuri kuronka amagara meza kugaburirwa urumva nanjye rero ni byo ndabafasha abo nshoboye gufasha nkabakorera ibyo
mwivuze ushaka kutubwira nka kimwe cyangwa bibiri uvuga ati kuko ni byinshi uba warakoze cyangwa ariko byinshi uvuga ati ibi bintu narabikoze kandi nuvuga byarankoze hari ikintu ukora kikagukora kandi kikakuzanira nuvuga n'iyindi cyangwa kikagushikana naho utari witeze ko kigushikana ni biki rero nyimba ari uko nyimba hari abana batwaye ku ishuri nyimba ibyo wakoze hama nawe usanga byakuzaniye inde feedback
bash ni byinshi cyane kuko ibi nabitanguye mu mwaka w'2012 no munsi
2012 ubu turi muri 2021
ugombe dukwize imyaka 10 urumva impinga ni ndende ariko hariho ibikorwa novuga bimaze kunkora ko na jewe mbese bigakora ko nabankurikirana aho novuga nko gukorera ubuvugizi nk'abantu usanga bafise ingorane bagwaye indwara zikomeye cyane hama imiryango bavamo ugasanga ntibashobora kuronka uburyo bwo kugira babavuza abo bana aho notanga nk'akarero k'umwana wo ngaha nyine turi ngaha Ingozi yarafise time mu jisho twaramukoreye ubuvugizi aravugwa mu Rwanda ubu yaragarutse ameze neza hariho n'undi mwana novuga duheruka gukorera ubuvugizi yarafise igufa ryari ryaravuyeyo benshi mu bankurikirana baramaze kumubona uwo nawe ni umwana wo mu Cibitoke muri komini Mabayi uwo nawe twaramukoreye ubuvugizi arakiraho ni muri domaine ya sante mu bijyanye n'amagara mu bijyanye no kwiganaho novuga yuko ku bwanje hari igikorwa nishimira cy'abana babatwa abana babasangwa butaka baba muri site yitwa Busekera iri ku nkengera z'ishamba rya Kibira abo bana kuva mu mwaka w'2017 n'abana ndiko ndakurikirana mu kubarondera ibikoresho by'ishuri
n'amayuniforme
ndetse muri uno mwanya abo bana turiko turashaka kubashirira cantine scolaire muri iyo site babamwo ku buryo atamwana azosubira guheba ishuri ngo nuko yatashe agasanga akaburi cyafungura ego
aho nyene abakunzi ba active muri bukama video amazi minsi acanga haya abana bakeneye ubufasha turarose umuvugize isanze izo video urazi
ego hari zamazi nshikira ariko hari gucu usanga bihuriranye nuko hariho wundi mwana ndiko ndakurikirana kuko sinkunda kwinjiza ibikorwa mu bindi iyo hariho uwo ndiko ndakurikirana ndafata umwanya habanza ibyo mwana bigahera hama nkafata mu minwe ibyo wundi mwana rero nko muri uno mwanya muzomumbwire muri uno mwanya nta wundi mwana afise muzomumbwire tumukorera ubuvugizi dadzi buzoboneka nkuko twama tubigirira abandi bose
ya nukumuha link canke bishobotse na video so chancere iki gikorwa novuga ni gikorwa cyo kwitanga kandi gikora abantu bake kandi uravuze ko wagitangwe muri 2012 niki kintu cyagupushije kuko kintu cyose ubufise motivation kanaka niki kintu cyagupushije uvuga ati ifoko abana ndabakorera ko ikintu ico shoboye
nkuko nabivuze nabitanguye mu mwaka w'2012 nabitanguye nk'umu enfant journaliste umwana yimenyereza umugo wo kumenyesha amakuru afashwe mu mugongo n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaye neza yondo UNICEF ico gihe twararonka akaryo ko gushika kuri terre novuga mu mihinga itandukanye y'igihugu mu makomine ku mitumba itandukanye twarabona abana ubuzima babayemwo ukabona yuko hari abana bakeneye ikayi imwe kugira aje ku ishuri akeneye uniforme akeneye ikaramu imwe kugira aje ku ishuri kandi ugasanga hari uwundi muntu atabimenye kandi yogize icakora kugira uwo mwana aje ku ishuri kugira uwo mwana avugwe ni naho rero naciye ego ni naho rero naciye ntangura ico ciyumviro co kuvuga ati reka nkoreshe imbuga ngurukana bumenyi mu gucikana ijwi ry'abana b'abarundi kure mu kubavugira abo cane cane baba bakeneye yuko tubagarukirako
ni uko ibitangura eske nizihe challenge wahura nazo
hewe iki kintu ro ash mu bintu byose yabi bicanke ibintu byo kwisi yose uri kurabitangura uraronka intambamye impambamye rero je intambamye no vuganya mukuru nagira zari izuburyo canke kunyizera kuko biba bigoye yuko ubona umuntu yadukije ku marezo sosio ngo je wa chance ndiko ndegeranya ubufasha ngo bw'umwana uwo mwana si mwene wacu tuwo mu muryango ariko ukabona harabonetse umuntu umwe canke babiri bitanga bagatanga ayo mahera urumva ico novuga yuko ari challenge ya mbere nagendagirirwa iyindi nayo niyo rimwe na rimwe wasanga hari habajejwe intwaro batavyumva batabitahura
badatahura novuga warufise n'imyaka mike
ego batabitahura kugeza nuno musara abajejwe intwaro batagitahura ivyo bikogwa mugabo kenshi iyo bamaze kubona ivyamwa fruits zavyo benshi ubu bararyoherwa banatubonye tugeze aho basanzwe batwara
Novuga nk'ubu uhereye kijya gihe gushika ubu unyi ndibaza nte hariho abantu babikora nk'aba escrolega hari abantu babikora nk'aba escro cyangwa nawe uri muri banjye nawe babahiga kanoti kubera turaraba twarabonye ibya Karim Babeli ngaha muhisi Karim Babeli ibyabaye cyangwa nawe uri muri abo shansi
sha jewe kwishura kuri ico kibazo
akadorare chance ruyuka mwana
ni ishure je uko no kwishura kuri ico kibazo jewe umenga sinoronka ico ndabivugako ariko abankurikirana ndazi uko ino televiziyo yanyu irabwa n'abama banshigikira n'abazi byo nkora nibo baza kugira ico bavuze mu makomantere bivanye n'ibikorwa nkora bivanye n'abama batanga ayo mahera ndazi bariho uzo niwabona muri commentaire hari wavuze ati eh urya mukobwa n'umwesko urya mukobwa n'umusumba aho oy ash azoba rivyo ariko nutamuburuzo cumi fana
fana nacho abakunzi baje active kuma commentaire brema nkibitinya ndabize uno musi naho muraje kwivuga ngo kwibohero rikuru ry'ingozi kandi nabonye cyane cyane abakobwa kwe kimwiyumviriye kwibohero
urakoze cyane kuri ico kibazo urumva mu kwezi kw'icumi umwaka w'2020 twararanshije bene ibikorwa nyene twama tugira byo kwegeranya ubufasha bwo kugira tugendere abana bari mu mabohero abana bafunganywe n'ababyeyi canke abana bafitanye amatati n'ubutungano usanga nabone bari mu mabohero rero uno munsi twari twimvire ko twogendera kuka mu Burundi dufise ibyo bigo bitatu ikiri mu ruyigi mu rumonge no ngaha ingozi arico cakira bigeme rero uburyo twashoboye kwegeranya muri uno mwanya n'uburyo budufasha budupermeta gufasha aba bakeye rero twaciye twimvira ati reka duhere kubigeme kuko aribo bakunda kugira ingorane nyinshi barakenera cotex barakenera gasabune kugira abase neza cyane nacyo bituma twiyumviriye guhera nga ariko ejo canke hirya ejo uburyo bubonetse no mu ruyigi tuzoshikayo no mu rumonge tuzoshikayo ekaho hose aherereye umwana dushobora kugarukira ko tuzobikora
ombe nimba tari banga chancel uburyo nimwebwe nyene mwe association mwikoca canke hari izindi ntererano kana
nkuko nabivuze twebwe abari muri association turaja hamwe umwe wese agatanga ica fise hama hariho nabandi bantu nkuko nagumye ndabigaruka ko bo kuma mbuga ngurukana bumenya ama réseaux sociaux badushigikira bashigikira kino gikorwa mbonereho nakaryo ko kubashimira umwe wese yakoze ahashoboye mu kugira tunezereza ababana nukuri ababana nkuko muzobibereka bararyohewe barahimbawe kubona bagombe basubire kurya umuceri kuba bagombe banwa amata
Ndaje nta muceri bahora
bafunga. Oya bahora bafungura bafungura kenshi ibi ubugari hamwe n'ibiharaga umuceri baruronka gake gake rumva byabanezerewe bano kubona bagombe basubire kuronka umuceri ikirengeye ico ni kubona hari babona abandi bantu babiyumvira ko ntibabazi ntiturabo mu muryango wabo ariko bakabona turavuye ubujumbura turaje ngaho ingozi kubagarukirako nivyo byabateye umunezero nkuko muzobibereka
So chancel reka ndagushimire antwara ni igikorwa cyiza novuga ni mama lesseti œuvre de la miséricorde nawe wese ufite icyo ukora n'abantu benshi bakeneye ubufasha n'abantu benshi bereye kubana kubakuze n'abashaje reka ndagushimire cyane
murakoze cyane
abakunzi ba Asiac TV aha rero twabonye n'undi muntu kabizi la comédie reka nawe tumubaze est-ce que yaje kubagirira comédie kubera ko batwenge canke nawe sinzi turamenya byinshi kubyiwe kabizi ni sawa
sawa
neza neza
yego
ni sawa
ni sasha
umeze neza
fresh capis
nawe ni sawa
nanje ne bien
mbese ko iyo mikro iriko irakora ko
bon we turakuzi nawe ushobora kutwibwira
jewe nitwa best Best uko nyene meyeo
Best
Nawe Best
Best Abakunzi ba Asiac TV nkuko twari twabibabwiye twabonye kabizi kumbure tumuboneye reka tumubaze est-ce que yaje kubatwenza n'abo bana tumenye nawe icyo yaje mu ngaha
Ibyo byo gutwenza nawe bihevye ndi mu yindi mirimo urumva muri mu bikorwa nyene dusanzwe dukora byo kwitaho no kugarukira agateka k'abana no ku no kugateza imbere cyo gituma mubona turi ngaha nyina bagenzi bacu mwarimu atangiye kuvugana ya
kabizi tumaze iminsi amatwa sumira kandi narabonye kumenga bari bahakinze Facebook ya ubu bigeze est-ce que byari byo cyane
bari bari hakinze gusa twarabikoze kandi nabandi baguma bazihakinga barazisubira murumva rero tabaye magabo adversaire ntiyicara adversaire ntiyicara yatangiye gushyira ku ibintu nyene ari ishasho abantu
none ijya konti warayigaruje cyangwa warahebye
ntarayigaruje ahubwo nta makuru ufise
oya nicyo gituma nariko ndakubaza
bon lo konti narayigaruje kandi biri bien
Hama
sekirize cyane gose neza
hama twitega mu makomedi umenga nyene mu iminsi niho ra vibra sinzi kwari pose sinzi bimeze
gute umenga nari ndacishye ukuntu narabihevye narabigabanije urumva swate nzogaruka canke singaruke kubera imirimo canke igihugu kidutuma henshi urumva hari ibintu bimwe bimwe ucibanza gushyira ku ruhande kugira wifokalize ku kintu kimwe ubandanye ugikora kumbure
mu ijambo rimwe abakunzi ba kabizi ni bo mu mwitege navuga gute bishitse ni bo bidashitse
bakwita santa santa abakunzi bakabizi nimunorote no kunyanka kugira ngo mwaguma mu
abana bakwanga baragukunda
umviriza sinabihevye kandi donc sinigeze nzima kandi sinigeze naka urumva rero ikintu gihari nuko bomenya ko ndahari kandi bikogwa bazoguma babibona gusa ubu umwanya munene nda ofise mwimirimo musanzwe mubona tuba turimo kenshi sinzi nimba kuri kandi kandi nanagotije na mikutera ni gwanje fokeza karaba kakugurira mikutera
kayizira akaze kunsabisha ku bintu by'ububeshi naho nyene urumva kuri TV si byiza ama mikutera ni yuwanje juma juksi muramata Hama reka ndagusabe uri umukomedi kandi umuntu wese navuga umumekanisiye dufate agiye ahantu umumekanisiye akitse ahantu umviriza imodoka ipfuye arayirepara nawe nashaka turiko turasezera ibikorwa twabonye mwajemwo bana bivuze ko kinini mugenzi wawe chance est-ce que nawe uri mwiri shira hamwe cyane
sanswe ndimo kuva kera ko ibikorwa ni ibikorwa tumaze mu gihe iki ya gihe cyose twakora bijya bijanye no korosha ubwenge byinshi bita comedy donc utuma umuntu agira gutwenga tubirimo kuva kera depuis 2013 turi mu bikorwa byo gupromotinga no guharanira agateka k'abantu urumva ibintu dufisemo experience kandi tegereza kubandanya tubikora ko no murimo duhamagariwe gukora guteza imbere agateka kaba muri make abakunzi ba Isaac TV mubandanye muharanira agateka k'abana aho muzobona umwana agize ikibazo muze muhaseruke kandi ubandanye mutera imbere cyane gose mu bikorwa byanyu ariko tubasaba ko muharanira agateka k'abana cyane gose mani bahezagire
Aho rero batwengeje.
Ya nariko ndaseze.
Gusabye u.
Oya.
Basezera
yabo ntabona.
Baba barakubona ntangora.
Erega si freestyle.
Baba barakubona. Barakubona ntangora.
Mwakoze kumbona kandi murabona ko nsigaye mfise fresh nari imbere bikame. Adversaire ategereza kumeregwa nabi.
So aho kunzi ba Isaac TV kandi basezera rero ndababwiye ko ndabakunda cyane. Nicyo tubereyeho kugira ngo tubeke amakuru ahantu hose hatandukanye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi uno munsi nk'uko mwabibonye twari Ingozi kuri mikoro ni muco santa talita ama byandi kandi na tuma jokes cha cha
Isaac TV